Lefapha la dipapadi la Kapa Botjhabela le wetswe ke lerule letsho Indipile Mfengu, Thabisile Maqikiza, Phelo Charles hammoho le Noqamaku Mvunyiswa ba ne ba tsotwa ho le le haufi ke batshehetsi ba bona papading ya netball empa jwale lefu le ba kgaoleditse. O hlalosa hore o utlwile bohloko haholo o re ba ne ba le babedi fela ha bo bona mme jwale o tlameha ho hodisa ngwana wa ngwanabo. Tshebeletso ya bofifi e ntse e hlophiswa.
We really want to pass our condolences both to the families but to the people of South Africa in general and those that are closer to those families. The Executive Council of the Eastern Cape has met this morning and they did agree that there is a need to have a provincial memorial service. We are looking at probably having that memorial service between Monday and Tuesday next week to actually allow all sports lovers and everybody else in the province to be able to be part of mourning the lives that we have lost.
Ba malapa a Hamfengu le la Charles ba tla pata bafu ba bona ka la 15 le la 16 ka o fapana kgweding ena e hodimo ya Tshitwe. Ba malapa a Maqikiza le la Mvunyiswa le bona ba ntse ba etsa dihlophiso tsa mapato a bafu ba bona.